sorrow lasts for a night time, but mine feels like a lifetime. My tears enough to fill a river Nile. My pain too deep, my wounds forever fresh, but I look to you. To you I cast my burdens with hope you care. Hoping you tell me to cast my net on the other side. My life is dry and withered.
Ba mo gapetse botshelo ba botsaya ka lerumo se ke sitwe ke maikuto na ke thoka le bodulo. Modimo nketele ya kontele ka kgololo ba supana ka menwana se ba tshwere dikanono. Ga fifala pele ga ka gata tswalo le legolo. Ga pitsa pitso la morena ka tamelwa ke one Paul. Majeso wa ko nthuse solo jona se se solo. Ey solo maikuto a ka tletse ka bogalaka. Betswa ke pisego se ke bata le go phalatsa. Ba tletse ka mabifi ga ke tsena banggalaka. Mo a dipiko tsa go tshuba le sefalana. Fa tselene ke mathata. Ba itumela fa ba bona dire tiro tsa bogana. Ba murei jaaka molo setsetswaila makgaba. Bona jaaka ba itumetse ba ipela ka bosawana.
I am a bird that failed to fly, but you can flip my story. But you can rewrite my destiny. Dear God, words fail but hear my heart's cry. Dear God, the breaking, the